Tārake ana te kite atu o te kino o te Waipuke i Waipuke rā i a Whanganui i ngā rā tata nei. Kā mutu ko te mahi nui i nei he ope ope i ngā raru kua puta. I hui tahi ngā Māori o te rohe i te rā nei ki te kōrero mo te mahi ka mahia e rātau. Hei whakatikatika i ngā marae me ngā papakāinga, kei a Heta Gardiner tēnei pūrongo.
Kua mutu te marangai i ngari kua tīmata noa te mahi.
Ko ngā marae o roto o Waitotara. Kua raru rātau.
Koenei ngā waihotanga mai o te marangai i patu i a Whanganui i ngā rā whakatā. He raurau ngā tāngata i tohua ki te wehe i o rātau kāinga, ko te Waipuke e torumi pai ana i ngā whare, ngā pakihi te rohe Whanganui o Whanganui. Tuia ki tērā ko ngā marae hoki i mau ki te kino, i hui motuhake ngā rangatira Māori o te rohe i te rā nei, ki te whakatakoto rautaki ki te āwhina i te hapori. Ko tahi te tohu tohu, me mahi tahi.
Ko ogai mātau o Whanganui o ngā piapo ngā rauru ki auina te tangata a kuai. Ko ngā uri o aua iwi e noo nei ki roto o Whanganui tonu, ma o Whanganui e tiaki. Ko ngā tangata i roto i taua o ngā iu, ma ngā tiapa rātau e tiaki a koa, no o Whanganui ngā rauru, ngā tiapa rātau, no iwi kē rātau.
Aha kua kua heke wawe te wai ā kai te kitea anō tia a papa Tuānuku, he wā roa ki te hoki anō ki tōna nohonga Māori noa. Kai te aroha pai te hapuri Māori ki te hunga kua ngau wakaha tia ki ngā roi mata o Ranginui, engari ko te whakahau ia koenei noa a huarere a atua Māori e mahi ana i ana mahi.
Ko tēnei tā uatanga o mātou awa, mai te wā o rātau urunga tomo ki tēnei rātonu. Ka eke te iwa kawai poke ngā wā, ka nuku te tangata.
Kai te heke te tōtā o ngā prihimana me te tini ngirongiro, ki te whakahau anō i te taone, kia ora anō, ngā pakihi, Heta Gardiner, te Karere.